You wait up for me, I don't wake up for you. Would you like the company or a fire stick in me? When your love lets you go, you only want love more. Even when love's not what you were looking for. Speak so, tell me love, where do we go? Where do we go? Where do we go? You break down and plead your case. I don't know what to say. I leave my heart to all this pain, and now I'm at it all again. On these streets that I leave for weeks on end. Who's to blame when you want love? Doesn't matter what you're looking for. Speak so. Tell me, love, where do we go? Where do we go? Where do we go? I'm so far away and I just can't see you. I'm so far along and I just don't need you. I'm so alone, so alone, so alone, so alone. I'm so far away and I just can't see you. I'm so far along and I just don't need you. I'm so alone, so alone, so alone, so alone. Da 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 da